Kwa vile DJ amechelewa sana, mnaweza kwenda kuingiza namba 3.
Oh, okay.
Thank you. Afanyeni makofi, makofi, makofi. Afanyeni.
Asanteni sana. Thank you. Barikiwa sana. Niliambiwa ni 3-in-1.